Yehova ndiye mbusa wanga, andikoneta ku busa la sipu. Matiodika atitimu sa moyo wanga, antsokolela mabande ya chilungamo. Zina lake Gangale ndi
Kwa mjangu Ziwa iba Zini za
Ajibu Ndi 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 Mandi chifundo zizanditsata masiku onse ya moyo wanga ndipo nitakala mnyumba ya Yehova wanga masiku onse ya moyo wanga.
Chifocha, ngachisefuka.